Since you are first in Bono, na Yama Bosia Crano be 50,000 and a sumpa. Nesumpa, near him. And I at him Yanny a war and Crofwa, you do a moody to me more or musica. Ah, since you know, a binum to me good in say, ah, upon me, young master.
Banky Biano. Na ho ode ntituru no gina sika oboabo ano ya e friend the deposits enti se wo ye bank ya wo potential ano na otumi boabo sa sika no ano a eye sa sika no na ode bema eye credit facilities ama amamfo na wanya mfaso afri so enti se bank bi ya wo potential so obetumi aboabo sa sika no ano a na che se bank no e wo potential obekɔ nanim
me di na se bema adwuma efo na wo mone me eye adwuma no se obi a aye na go nitim po se obeboa adwuma no ma na akwananim etoso bio directors no so enwina eboa adwuma no
Amemfi sika krabie yi eye sika krabie bia ewo atoye mantemu hanu museya. Sika krabie yi ni ti ewo ankwaso. Ewo etifido mantemu ewo atoye mantemu heya. Ewo sika krabie yi abakwase muono. Mfie empem enkunu edwe wapwe bako 1981. Ena osha asie ese woye imujwa mujwa kakrawo abra wadene hun ekwa ebo. Amemfiman sika krabia no. Enam sika krabia yi emotenembo enkakra nkakra. Eni nejuma pa na wodie entie no. Utumi ebo anuhu emoteni ikuri yi. Ebe ye sika krabia. Sika krabia ba tankesie Bank of Ghana. Eji initumu ewe mfie empim enkono eni ediwotwe enson 1987 nu imu. Efri sa ebre yi. Sika krabia no aye edwuma ahodoɔ no a ɛwɔ atɔyɛ mantamu hanum sɛ ya aboa nipa dodoɔ no a ɛma wɔn enye sika ahodoɔ egu wɔn kotokuo mu ɛde bi nso atrɛtrɛ wɔn enwuma mu.
Wiase ne yɛ dynamic. Wiase ne kɔ no. Yɛnso yɛ ne wiase ne kɔ. Sisi a first mpo no na yɛama bosia koraa no bɛɛ 50,000 and a sumpa. Nesumpa, near. And I at him Yanny a war and Crofwa. You do a moody to me more or musica. Ah, since you know, a binum to me good in say, ah, upon me, young master son. My bravo. Uko dunkawa, dunkaw. Mammy be obey ye agents in who pay. None, you know what tables and the wife stock is here. Yanny a bonipa, it's nippon pony toy. Ni paton yen ti ani sika na yenya no ye de eboa na nimfo na sa atwi sika ba ndi wo ma di wo sika sebi de obi anu ha obi nu sika ye
ni pampa sika ye moja de me ka sei de sika krabia no ewo enkrabata beboro edu a ebi ewo dun kwa ofe ene asankregwa nyina
bank bia business bia le botaye eye nine first ni ye sustainability said the adinu be jina the toso mienu eye growth said the adinu mu betre the toso miensa eye profit si e benya mfaso ene the toso nine eye employee welfare in design ye me nyina so hu a na o de toto ho a dia na betumi ma growth aba ebi e ko ho e benya sika ndi yakọ bibiani yakọ nzawa ye hu se gnasi e ho so ebi e ye adwuma o kura chiti ketwa bi yakọ bru san pa glass house ne bo e de ndi wo kura no kuma e kan se wo kura akọ ho ko ne wo keke ndi wo ko hwe ho no e ho efe kura no ketuma de bia
sika ye moji e bu sia ma pa wa sa ma fi sika bu sia fu ma pa wa sa ma fi sika ya
enam wei entino sika krabia no enwuma no emu tra na etretra empenimfo ede enchiseye ahodwo egu hono mu wo mu ehwe ese sika krabia no ebefa ne ntuma pa efira ese sika krabia kaseye ewo atoye mantemu hanum sei enyina
enyo ma idea tube kwam se useless money transfers ema sika kakra na yi cash ne nsoso enso ma sika kakra na kokoo na ha no ewra na ewo no kokoo nko ana ade ye nyi sika kaseye efirim ntia no na ebo aye ma ye bank no akonani
ana ye customers no ye di wo mu ni ya ka chire enkwala ni se obi abeba ho bia wan kasa yie wani ni ni because ye wo bibi se in business there the customer is always right ndini se ohu se customer ni there odi bem de bia na se ohu sa na de bia obetwi ni papa nti ni pa apartment fi bo so no apartment fi there ye be ko nti ye no ni di akoto
weyi nti no empenimfo aye no ese biebia uwo ewe sikakura bie yi enkura bata hodwa ati atisi ewa toye mantemu hanum sei inyinano. Ubetumi eyi sika ewa abra ehumpo enhia ese ubeko ebia eye unkura bata pipono ansana wako yi sika. Empenimfuo ahodwa womu efe sikakura bia ehu ensensemsuo ewa omenyimu. Aje apa amemfi sikakura bie yi atumu ese. Eye sika kurabie ebia ebo no ho emodene ewo sika ho entotoyemu ewo atoye mantemu hanum se ya eboa emagana nyina nsumpo efa ne ntumapa efira
na ye ARB Apex Bank ye ne Bank of Ghana de ye no ye de ne se depositors sika no ewo ho no ye be make sure se se sika no bribia no eye safe na directors no wasu die se policies ne ye ombe ye bia no ebetumi ama se sika no bia ochina bia oba so bepe ni sika no ba na nsabeka na dia ye de ma omo ne se omo ma omo nansi nyentientia e wo bank no se bank mpanimfo no e management ne staff no ye bu accountant e se bosumi bia no om ba hwehwem ye ba so a omo enhwe enema ye na ba bia nema eto achiachia no ye ntretene no na me ye sure se so omo ye ne sa bank no be ko so akonani me bi se so munya deposits a se de tie bia no e se bank no tumi etu anamo wo ko emia mia bebre no a deposits se bebre entumi nya bada ha de nyame adom omunya deposits enti eye me wari se musa bank no e wo future
mpenimfo ewo sika krabia yi mu echire emu a de ebo wo mu echiri edom ema wo mu etumi eye edwuma na ekofa abasobode akasie esei ebre wo mu no eye edwumafo ahodo a wo mu ene wo mu eye edwuma a wo mu ede no kre eye edwuma no ema wo mu
mede na se ebema edwumafo na wo mu ne me eye edwuma no se obi a aye na agoni tin po se obeboa edwuma no mana akonanim eto so bio directors no so enyina ebo adwuma no adwuma bi okora na adwuma fo no ye adwuma na mu wiya sika no bi na we ndi omo de no kredie abo adwuma no ma mfaso enye bia aba bank no bi kwedu bi nse bank na accounts mu eno ma yetumi akoye ni
sika ye moja sika ye moja sika ye moja
enyuma ahodwo bebere ene sika kora bi yi eya ebi ene se womu eko efie ene efie akwesiboni efre no ese mobile banking no ebie ekwajiji susu enkakrankakra ebeto homa amamfo se ne beya asabosome no eso a womu nso betumi aba hono mu abegi womu esika
bank no etre ye kan ye su deposits anyina duru 47 million from 30 million which means a bank no etre ye biebie branches bebre ye biebie no bank no etre oho etre no ehia fixed assets ese eto computers ese se banking halls a yedi adwuma ye ye improvement ne sa ne ma no nyina na se ye be ye sa de no a ye de capital ene ye enti se bia bank no ni so ade hunu no kire se e bia esese ye ma bank no mutre na da chinti ehia se ne profit ye nya no ye bedi na mom ye mfan se dwumadie no ma dwumadie no nkoso I think se e fair the only thing na se shareholders no ombenya abotre na ye nim se se de bank no si apaja ne ho a ekosoro no afi ba ko afi mienu ntam bi ada de dividend beba no ebe kese pa
enam atwene papa sika korabie yi empenimfo ewo edema amamfo a womo ene womo eye edwuma enyina ntino se afibia eso a womo eye nhiemu sononko eboa ekyerekyere amamfo omu no womo ye edwuma no sika korabia no ne botaye ene mpempenzo a wadu ene emfaso ene empo eka hodo a womo enya ese sika korabie
kania ah ene enyina ma hoden ayisu because adwuma ye ni nyina eye electronic enti ye computers ye bibibia ene ya network enti da kurukura na se ye nya kania enye yi ena ye wo charges EPS charges ye yisu ayi bi software bi ye friend no T24 charges room enti no first na ne manual sa charges ni na nema but uno hu se charges we worka we dia e se won so tro wa shim to offset those charges enti yan no ye move ye ko ha ni ko ha ye ko ha ni ko ha na ye ko no fi hu se e ho ye bible enti ye wo ha na nso no ye wo ha no ye nso ye oni da so se ye wo enyina so ba bia be konsoa enyi
oni ye sha sa samba siema sikenya
se ebre no eduru eseya wo mo echeche eniema hodo e de ema amamfo wo mo ene wo mo eye edwuma yi saa enso na wo mo eto wo mo nsa efre empenimfo atwetwuhuru efiri echirichiri ene benchie wo mo a wo mo ewonimdie ewosikamu na wo mo nso ebechirichiri wo mo emu ahemfo ene amamfo hodo a aka womu ni sika korabia no eye edwuma nso no yenyi womu emfirimu sika korabia yi emontrembo ewo sika tutu ye ho ama womu agye abasobode dodo no a empenimfo a womu efiri sika korabia kese ye wo womanyi mu Bank of Ghana womu ebo apa amemfi sika korabia yi abaso ese womu ebo womu ho emodene pa
ana de di ho so hwe nso a last year no shareholders no bo modern ya omo share capital no so no ekosoro aye ohwe a efri be 430,000 ekoso to about 910,000 ya ohwe margin no a ekọ be 500,000 Ghana cedis ya sese no bank no etimi ma bank no fapem ahoden sononko a obetumi dia ya adwuma ewom se na profit level no enya dia na ekosoro pi na em se titiro no gina se said the loans no etie no em se ohwe nkonta no a ye can be about loan impairment any provisions are ye na nini ya ne kire say loans are de ma ye no bebre wo ho a ye ntumi anye and is want to me anye sa no a wo Bank of Ghana nsise mu no ese se emra no e kire say ese se make provision na what they call eye wo profit and loss na so ohwe sa sika no a e ko soro aye ya ma profit no e ba from
empenimfo a womo eda sika korabie yi ano abo womo ho emodene ese womo ebeye de womo betumi bia na sika korabia no etumi enyini efiri adom mu akọ adom mu sene ebeye a amamfo a womo ene womo eye edwuma no nso no womo benya emfaso twetwiri die efiri sika korabia no ensem obi biara a wohia sika boten ede aye na edwuma no sika korabie yi ewo enhyehyeye a womo ede ma no sɛne ɛbɛyɛ ɔno nso bɛtumi ɛde akɔ na ɔde akɔtrɛtrɛ n'adwuma mu sɛ ɛhɛn nso ɛna wopa a sikakorabea yi ɛwɔ nhyehyɛeɛ a ɛbɛboa na wo nso watumi anya ɛhɛn na wo nso watumi atena mu sɛne ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtwa 7
ye mama bank no kwase bi se interest e mama ya ye konfo na ye no mu ye adwuma no interest e no ba bua mama won kwaka no akosoro na se obi pe obi hia mo a bi se loan no hia bi de loan no e be bua ye ma ye nya e ba sa na se woma nipa o pe loan no u discama no ntama e bo mama na adwuma koso na adwuma koso no so na o de o yan kran se bi se o ni sika o sika ba bi ko ba ba bua bank no ma bank no akona ni
sika kura bi yi aye enhyehyeye ahodo ese wo mu ebetretre wo mu enkura bata no mu bibiri pa we intino amamfo wo mu ene sika kura bi yi eye adwuma no enya abotoye mu ese impo sika kura bi yi ebetumi aboa wo mu ema wo mu nyuma ene ye niyama hudu wa womu ye nyina etumi etu empon. Fri afe eko afe enyinano. Sika kurabia ye empe ni mfuo. Ejina kasefidi ye yiso etu enkra ese. Womu ema ubibiara womu eneno ye ejuma afishi apa. Se, womu enkoso eni sika kurabia ye enye ejuma. Se niyebe ya, sika kurabia ye nsube nyini ifri adumu ako adumu emu. Sika ye